batlang tlo a ka se le ke bua le batho ya go gae ke itumetse thata ke kena ka montlung ya ka ke me mo zinking mo go tlhetsa tsa dipotlolo tsa ka teng metsi a tswa ke itumetse thata and then ra tsamaya mo ke mo toileteng ke kena mo toileteng ka ne bata mo ke tlo relaxang teng a ke chase ke bulele metsi a warm ke itumetse and then ke toilet ya flasha ke mo o tlhapa moto go teng wa flasha kwa metsi a tswa le mo teng ke tla ka mo kamoreng ya bana ke kamore ya bana bataba ke ba kenyetsa bele ya bone ke bashimane ba babedi tlabe ke na le bone ba ikwalele ka mo e nne bashimane ba ka ba robalang monate and then this is my bedroom ka fela modimo tla mphapatsa gore ke etse se ke batlang go se etse boxa ya ka ya motlakase ke ye ke tlo reka voucher ke itumetse ke tlabe ke ikenyetsa voucher ke sa tshwenye ope I'm the owner of the house I'm so happy I'm so excited ke leboga government gore o re thusitse le ga re emele dijara at last re kry-ile dintlo tsa rona ke a leboga thata.